Tara, please borrow me your phone.
Oh, mara we shebe love. Ina le go itobetsa nyane. Ina le go itobetsa. E sendetse Petrose I love you ka phoso. Na gana phone eh? Yo.